Asan shagon kyallu da ilele a wannan dambe a wannan yammaci a Edo State Benin City aduwawa gidan Alizuma to Hassan shagon kyallu da ilele a wannan dambe garkuwar mai caji gashi nan an yi amarya gashi nan